urabona ko kuduhagaze muri cadre y'imyidagaduro naho urabona yuko boguma bakoro uko bakora canke boguma bafise ico bohindura kandi en plus urabona ko hamwe zo kwiyongera gusimba kuko ndamaze kumva abantu bidoga cyane cyane nk'aba artiste bavuga ngo TV ni nyinshi ngo mugamo muziki ngo tuguma tubona hahandi nyana abo ni nk'aba artiste musicien ico yo idea yabo ni barafise rezo cyane hari kintu batari yumvira nabo.
Bon, oh yeah, so I've seen you was got a TV online mesh from get a TV online mesh. Ngabo bon, sinaho yene za akaba dushatse.
TV ko ni nyinshi, umuntu agahura no maxisa akabwira ati TV ni nyinshi. Mugabo muziki wacu uri acari hahandi nyene.
Ah, okay.
Mugihe bari bavuga bati kuba ubwinshi bwazo zo dipromotinze hanyuma ibintu bikaja mu buryo bigashikaho byategezwe gushika.
Tino bwa ko bigarukira hahandi connect ya kara guvya connect ya kara vuga umva ko bose ni bafite ama objectif duma amwa basi bose nafite ama objectif amwe uko benshi bagitangura nyine bavuga yuko bazoteza imbere muziki w'u Burundi bazoteza imbere impano z'abarundi mugabo basi ego hari ababikora n'abandi mugabo kenshi usanga bayo kora devie bagiye mu bindi ko ubu benshi basigaye barondera boku plus ama buzz atuma ama vyose yabo aduga gusumba kugira guteza imbere iyo imiziki y'aba artiste nico gituma rero menshi peut-être bashobora guca babidoga ati hari ama TV online menshi mugabo ntituko turabona imiziki yacu itera imbere
yego berak imyidagaduro turashaka kitera imbere TV online turazifise kubga ubona nkizi zihari zari zikwiye guhindura iki ava yuko twakira izindi nshasha zishobora kuza
kubwiwanje ikintu cyambe tutangira gukosora nuko twakosora kwanza dukosore ikintu dukora nimba tena dafise donc avuga ati ikintu nagitanguye yuko niko ndagitanguye ntazo gucanza guko niko wari abantu zangu avuga ati ngiye twiwanje nje nutwa abandi nimba umuntu natanguye je guteza imbere abandi bivuze ngo uwe yari yabonye ahandi hantu ashobora kuza aravuga ati je kubiwanze nzo kuyubaka uko ari kuyu ndamufasha kora naho bivuze bimeze nk'igwana gatonya twogerageza tukaza turakora ico twa ihangira twishize imbere ngo twobwe tugomba gufasha abantu twoguma kuri uwo muntu kandi imbere yuko izindi zizo ko nizo zindi zizoza zizovuga ati je nka je na je na nzingo TV online ukuvumbura avo numvise TV ano arasho kubona uri kuri TV none ati yo sigaje kuvumbura abantu oh c'est faux ugasanga ugiye muri ntuze gukora TV online ufitiye ibiganiro ugomba gukora gusa kubera ko hari akarore n'ushatse gukaya TV online azanye icyumvire cyo kuzana kuvumbura ati jewe kose kamera ere ndoje kuvumbura aho nyene scene oh c'était pas ihangiro rya TV online rero ikintu mbona aya TV online yarakwiye guhindura ni kusubira ku ngeso bari bagize batangwa niko nabandi nibaza baduza bazi ko TV online ariko kazi ko ari kuvumbura ari kuvuga ibintu sinzi nico mbona
connect dusongore tuvuge dusongora nyene nk'abarundi tuvuze gusongora tuba tuvuze
turangize tumere ndaza
kurangiza nk'abarangiza akamaro wewe nka wewe wali witeze kuri kuri
ya akamara ni sokuzi
kuri mbonera kure
guko ni tele oro tele c'est loué ariko ma vision nkubona mukirundi kiza rero ni imbonesha kure rero kije kwizimbonesha kure zikorera ku mbuga ngurukana bumenyi icyo ya niteze ku mpinduka doko zirazana
icyo gira kuna unavuga
akagohe icyo noza kuvuga nuko icyo cyo kiteze nuko zari zije guhindura nkuko twabitaho twivuga umuziki nkuko bivuga keshi mugabo siko twabisanze umuririmbyi wasanga urashobora kuza kurondera ngo nkura kigango ukura kumboni ya ngo njye nibandi ngo nza kuvuga byo mwibarabara ngo bya maraya sisho kuza kuvuga iwawe urumva urusanga ibyo byose rero byaje biza guhindura intumbero zavyo kandi wasanga no muri societe izo mbonesha kure bazakira ugutandukanye bivanye nuko hari badutanguriye cyangwa abazikoramwo bagenda gukora ibitandukanye n'ibyo baravuze bigatuma no muri societe tudahabwa ikibanza tudahabwa agaciro no muri radio dusanga ntidwaba agaciro kubera ko ibyo dukora ntibisa n'ibyo twaje twiyemeza guko nkubwiye kubaza muri ministere ijejwe inkino imico kama ndetse nakaranga nimbonesha kure nke zikora kumugara ngo kumbuga ngo kanabumenyi bemera
zigaragara
zigaragara kubera ko ivyo zikora c'est pas d'aro cadre yo kuza guteza imbere ya micho kama c'est pas d'aro cadre kuza guteza imbere ya myidagaduro cyusanga rivyo byose bituma natwe tudahabwa gaciro nkaruko ramenyesha ndakunda kivuge nk'abariko batumye ngo n'abayupinga abangona abayutube ngo ntitura bamenyesha makuru kubera ko ntitura kwizwa amategeko ya sense ariko rero ibyo byose rero tumenye yuko wowe uje gukora imbonesha kure ikora ku mbwa ngo kanabumenyi menya target yawe menya kwica uje gukora uje kugishitsa apene turaba karorero baraba mira dayo raba iriri omi intumbero yafise ni umuziki sinzi kurabona ko aza kudevyangaje muri politique ntarimo ngaje kudevyangaje kuvumbura abantu bari baboreye wiki niki ntarimo ubu ari muri target y'umuziki gusa
nabonye nakagukora akurikije
amategeko
deontology
umva natwire tumiye yuko kuba ufise imbonesha kure ikora kumbwa ngurukana bumenye hari amategeko utweza kwisunga akaranga mutima kumwuga ugakubahiriza icyo warahiriye ukwakoranije amenyesha ngo ati jewe nje guteza imbere ikiniki go muri yo domaine ni muri sport tuyigume tukone muri sport mishe mu muziki ntarimo ari muri sport kandi ramona ko no muri FFB baramuhereza urusha gashoka hanze nende panda kandi ko ni jukura nuki no gwabitanze Tanzania mishe arasohotse kubera ko ari fixe mu cyarimo rero nizimbonesha kuri zindi ziri ku mbuga zimenye destination yavyo zimenye ico twita editorial yazo abari zigumako guko nomeza kudevya muri editorial yawe uzobutakaje public tumiye kuguma muri editorial hama dukorere mu mategeko dukore twisunze akaranga ku Burundi akaranga n'imico kama y'abarundi
sheshe mu myidagaduro na nizimbonesha kure twamaze kuvuga twevose vyinshi bensire yuko ivyo ibiba vyitezwe sivyo bitangwa ariko kandi twanavuze yuko hari ivyo bakwiye gukora no gukosora tumeze nk'abasongora wewe urabona hamwe tubandanije kwiritme mu myaka nk'itanu byo babimeze gute ukurikije kuba uri umurundi kazi ukabuza imico n'imigenzo ya yo warundi mu myaka nk'itanu ubona byo babimeze gute
turabiye
kumuvuduko turiko umuvuduko TV online ziriko ni imyidagaduro mu guteza imbere imyidagaduro ubona mu myaka 5 tuzoba tumeze gute
uganje je mbona yuko hamwe twese twogendera ku murongo tumuntu tugakora ivyo twiyemeje numvaga ati nka ma objective twari twihaye bwa mbere ndabona yuko TV online sanze zayizukiye kuba zo tugeze ku kintu duma cyakure mugabo biko benshi baza baradevya no vuga ati baza barakora ibitajanye n'ivyo babiyemeje turahiska kutaja hejuru gose canke gusanga bimwe bavuga ati ama TV online ntafise image nziza bivanye na bamwe usanga bagiye barakora ibiganiro bitajanye n'imico no vuga mugabo yaba bose bakora ibintu biri ku murongo z'umuntu avuga ati bose bateza imbere amatalent y'u Burundi bafasha bazi objectifs z'umuntu bariko atuka ama TV online avuga yuko yoba muri iyo myaka nk'itanu atuka je ndabona ko TV online zobazi zogera kure hamwe bose bokurikiza objectifs barimwo bagakurikiza dumwa imico y'ikirundi
of course beraka nigiki kubgawa ubona gikenewe kugira ivyo twavuze byose muri côté négatif bije muri côté positif
ikintu ca mbere ivyo twavuze byose kugira ivyo muri côté négatif ivyo muri côté positif ica mbere atabaye impinduka ivyo ntibikunda ntibishoboka kuko ubwa mbere nimba hari ikintu umuntu yoba yarakoze ubwa mbere nigishobora guhinduka natahindura iyo ngeso niba bari bamuzi uyo muntu ati arakora ibiganiro abantu bose bakifata ku munwa ku buryo uko ari ibiganiro n'umubyeyi wawe akacavuga ati mwana hajya ukora kuri TV online mwana abanza turumva hatabaye impinduka kugira ngo uwo muntu yakoze kiriya kiganiro canke yagize biriya biyago bishobora kugira ibindi bintu bihindura uwo nyene kugira ngo bishobore kugenda neza bizogorana kuko bazoguma bavuga ati uyu unye bose batanguye kujya bari afite izo ntumbero hatabaye iminduka rero kuri ayo aho hantu byo byarahecanje nuko ikintu cyose gipfira ahantu cyatanguriye kuko umuntu ashobora gukora ariko hari abandi bamwitanga imbere ugasanga ati mwe muracari bashaje no mukitindira mu igame navyo muwunzi nimuze umva ibintu nyivyo wo bidatanguye ngo bahere mu mizi yo vyahere imba bari barabikoze biriya biganiro canke ibintu bishobora kugirana gucafisa karanga ku Burundi canke iki ivyo bintu bidahindutse nta namwe niho kuvuga niho gusubira kandi kuraba ihangiro umuntu yari yihase bidahindutse ntibikunda ariko mugihe bihindutse bizoshoka bigende neza n'abantu bitari ko umuntu ashobora kuvuga ati nayo kuntumiye muri mu kiganiro kwanza bigenda gute manzumbarire kwera ko TV none bavamo batati none iwanyu ibikini mwinjire muri vie privée or twitwe dufise ihangiro ryo kumushiteza imbere abantu bamenye ati mbego uyu muntu ninde afise ihangiro rya rero mugihe hatabaye ihinduka aho nyene vyahere ko twero zutsa n'imindugo zavuga ati none bari yese bagenzi banyu mwebwe ivyo mu biko ivyo biko murazana n'ibiki canke muri ko muraduhenda mva hatabaye impinduka kuri rya ma TV vyashoboye kugenda ukonye n'abandi bari kubanjira ngo babone umurongo bofata ntibizokunda ni makabe impinduka ku ma TV akora ibintu bitajanye n'ibintu byo guteza imbere abarundi ngo umuntu abone ikintu yo kwiga mu cyo kikanya ashobora kuraba
ya tugushimire wewe wakurikiranye ino deba connex takushimire kuba watwitavye muri Charles TV
ya reka ndabashimire ngira ko mvuga akantu kantu gatoyi bera kavuze ikintu cy'impinduka guhinduka c'est pas le changement physique mais ni changement
de mental
guko no twahinduka mu mutwe cyanke ngo wemere gukosorwa ikintu cyicyo abarundi peniere cyanke abantu bakora ku bintu bibazo mva beshi bigira ndabizi A peniere ntwa tagura mure njema avuga na genogera no vuga. Je ari kuri kamera njino bishobora. Oro yarafashe umwanya de formation. Ijo dusaba natwe rero nkuko nkwakurikira kino kiganiro cyangwa bagikoze nuko natwe hogwiza de formation. Hakaba cyo twita mu kirundi amahugurwa. Apana kumva ngo nakiyakoze iki nanjye sinza gukora no. Sikigwa uko nakayagiteguye. Abiskwa to gitegura cyangwa zo gitanga. Tonde tugire nzeye changement de mentalité duhindura ibyiyumviro n'ingendo kandi ntiduhindura ibyiyumviro pour copier les Américains. No duhindura ibyiyumviro kwisunza imico n'imigenzo y'igihugu cyacu. Guko Burundi c'est un pays souverain. Itumye yuko ubu nvise imico bivise imico kama yabyo tubigendere.
Okay.
Rero nicyo tworangiriza ko ndagushimira Peniere nshimira naba bashiki bacu kwera ko twasangiye kino kiyago nshimire n'abakunzi ba Karoli TV cyangwa Charles TV kwera ko ngira ngo aramize nkameze nkabiri ntakora ngaha nizera ko ngira ngo
Wundi
musi nivyakunda ngira ngo nzokwita abidakunze no ntakundi imwe rimwe ko tugifata karukundi
si shesha tugushimire cyane
koze cyane Peniel ku twiyumvira yuko twoza muri no deba yego mwakoze
biraka sinzi ko harakajambuka nyuma wabwira
je ikintu cy'ambere mbere ko sezera nagira ndabibutse yuko TV online urahaye ibintu bizima byo gukurako kime gusa bivanye nihangira umva byose birafite ukuntu cyose ngafite radio ariko ubundi TV online mureza muratembera murabe ari ibintu bizima basa tubafitiye tubabikiye kandi aho n'andi ma TV azifatamo neza nk'uko babivyaye ama TV abe yakurikiranye ama objective je ndende ndafise ama TV mwamwe nkurikirana be mail TV ni ibintu bagomba muri umurongo w'ijambo ry'Imana ama TV amwamwe hari no nashanga tutu tutazivaye no kukuntu ari menshi ariko nagenda kubwire ngo bijye byose mubona ivaye n'ivyo ama TV online akora siyo hangiro yavyo menya ngo TV online ifite hangiro ryo kugira ngo ishikane abantu imbere ariko biravana n'ukuntu umuntu ariko aratwitwaramo none rero turabashimiye cyane ko mwadukurikiranye ndashimiye Peniel n'abagenzi banje twakoranye iyi deba Charles TV Karoli TV turabakunda cyane kandi tuba ikintu byiza mushikare kudukurikirana cyane murakoze
icyo gukora rero we nk'umuntu wari kuraraba ino deba cyangwa wari kuraraba kino kiganiro na cyane cyane wamaze kumva akamaro uka iki amateleviziyo ari ku mbuga ngurukana bumenyi mu bijyanye n'imyidagaduro ndetse no muri society ndagushimire cyane gira subscribe kuko ibindi biganiro byinshi byiza biryoshye biracyaje biracyaza tuzosubire ku wundi munsi nikindi kiganiro cyangwa n'ibindi biganiro ciao usige commentaire nimba hari intererano nawe wogira bye.